Adansie, me mo bibia kwaba and famra Kumasi online TV. Another update I mean saka if a doctor Grace Boadu ho our that Grace gives herbal no and a mede eba be somo ene anope. Ebra enya Monday ya ebeto just say eh mammy water for me and offer so a bear fountain ten fidia so dear nessen in phone and as an honsam kwa and a hugusu it was social media and will be a canadian will be an air day a canadian a way a bear fountain ten fidia so now any doctor penny and on any year juman kasa and a babble and sending send your baba to one of my beggars or no na eye witness up what do who a kwa ye mammy or fast wa woo ye now what you and some my air in your baby and as a doctor ni kaidia ni sama working in a and say aye mami etu kwan eko South Africa a obedru aye on the 28th of this month ya no obedru ye no nini di din komo bebre na eka shane se kwankwa de nito pona chow on pe duani bi enfa ma nurse phone bi enfa ancient wo fie am panso de o si aye oyo eto aduane no e de ma nurse phone so mo fan ko enko ma aye doctor e wo fie no so mo kwadru wonom no no mo so mo fred doctor enfi nti no fred doctor ni biem bisa ni se ya fred doctor san ba doctor enfi ye yo e no si sa de bia wa bre enso oje na ho me ni se obo aye yakopon bana so sori nko ade a obeba na oba ba beji na duane na aye de akwa akodi ko sa sema na wo kana se sema na one make as e ko de ne die na se komo de ne pa ye ampa so so mo twani ma san kaye ma mi e ba sori aba ka se mo fo madwa ne ne mbre mi na mi di o mo hwani mo hwani mo asoso no e ye ma mi entimi amba ama be busa e ye na dwa ne e se doctor ya won ne ye ma mi Grace ye adwuma etwe fo so wo frɛ ma mi se bia ɔno anɛ pɛ sɛ ɔbɛba fɔm aba bɛgye n'adwa na anasɛ biribi ɛrekɔ so ɛna wɔde ne fon frɛ ma ɛyɛ madam ya ɛyɛ madam Grace ɔne wɔfrɛ no frɛ no na ɔmfa ɛnti wɔtwe fon ɛfrɛ yɛ Kumasi mantam mu abusa sɛ ah saa na ɔyɛ doctor ya no ɔte ana ɛnso ɔfrɛ akwantuo bobaa yɛ a ɔsɛ ɛkɔmmɔde no yɛakɔtɔ adwane ɛde abrɛ no bat yɛahwɛ n'anim a sɛ ɔbabɛgye adwane nsoso ɛyɛ maame wɔ mmagye yɛfrɛ no nsoso a ɔmfa ɛna asɛm a yɛ doctor panin soso ɛka ne sɛ ɛwofrɛ abusuafoɔ na ɔmoka sɛ ebia na wabrɛ nti wɔgye na home nti yɛma no gye na home kakra sɛ ɔno a wɔsɔre a ɔbɛba ababa abɛgye no aduane but ɔmohwɛ anim a na ɔma wɛma yɛ doctor yi a wɔne ɛyɛ doctor Grace yɛ adwuma ɛkɔfa atwedeɛ sɛ daabi ɔyɛ sɛ ɔkɔhyɛ deɛ ɛkɔ so ɛwɔ dan mu hɔ aberɛ a wɔforo ahwedeɛ yi ɛkɔpie mu ɛwɔ yɛ ne bedroom na sɛ ɔkɔwura hɔ na sɛ yɛ maame no ɔnɔsɛ ah yɛ maame wɔni hɔnom a aberɛ nso a wɔato prima kii yɛsi akyire ɛde wɔwɔ he fa biribi yɛ na ɔsɛ daabi ɔnkɔ washroom na won kwohwe okoho so so ayeye maami ene se wabo naked a eja ni ti ebutu for my se woda ayeya ene oyeno si Jesus ene eja mo bo modin fra police fo e ba ayeya eja mutin be fa ye maami ene ni kopie mu ewo eye mochre but na mafo bebe ne ka se ayeye maami owuwo eye ne fia ewo Kumasi ewo around eye Kumasi girls but ente sa ye maami wo ye enkramante mo ye Central Hill, a honum na ye mammy, if you was in the come with ye, a quantum mu ba ye no, a homum and oko echo to ye. Na and some yes at it is a yene mammy, ewa ye America, US and ne day, and an mammy eba be piemu ewa ya a sentimental man as a baby piemu wagana has any papa de or wagana haya. Na ye mammy a ye Grace Boadu, or you'll be oye de she conkuno pa ewa e just so ye fre baby bon crow, a honum and a ye mammy free don po or no koye de shia, ye di ni dia dia. Eye ye ankasa na eye emsem bebre na so sey de etwagu wa be fontin tan fidie so ebi mo se wawo ebi mo se onwo ye na eye ne wo fa ba ko ababo nti aba be chire ma chire se eye maami enya ade a oware ye enya nya ade so so oware de owo ye na ani nwa no munyi na omo ye 6 ono na ye ka chire na ye se enya no enye se enam eye juma pa na se modin ba ɔbɛbɔrɔ man gaa na yɛ ne haba adwuna wɔde san yarewa ɛne ma no bɛgye di nti yɛka adeɛ paa yɛ maame yɛ di a anaasɛ din a wɔgye di ɔde gyeeɛ ɛwɔ man gaa na mu asɛ di a na yɛ na bibidur a anaasɛ na yaresa na anaasɛ yare bi ɛha obi a bɛkɔ akɔpiem ɛwɔ n'asoɛ yɛ ɔde bɛka obi a ma ho atɔ obi a no ɛno ɛna ma yɛ maame atumi agye di ɛwɔ man gaa na mu asɛ ba yɛka sɛ obi a waware di adaa bi ɔnware yɛ ɛna ɔno nso so anya adeɛ a ɔwɔ ba ɛwɔ ase basi ehu sɛ ɛyɛ videos bi ɛso ɛtwa gu wɔ yɛ abɛɛfo ntintan fidie so a ɛyɛ ɛyɛ maame a wanya ne baabi kɔ ɛyɛ Dr Grace ɔne Emily Aburobe ɔyɛ Kumawood actor actress a na ɛgya ɔmɔdwetwe nkɔmɔ a no nso na ɔwɔ ka sɛ awaware na ɔware ɛbɛɛ 15 years ni but It said, no of an acre, any day, mammy, when your baby call, walk on, the befriend my baby and more sonful, meaning in our essence, ever by the summum. And see, P be a better form be a fire, Dr. Grace Boadu, whom be anno, made the baba by the summum, and semi in a bro, meeting and all him a link on, which I'm not 80 PN is also what you see, obey to me, so suffer me, Hannah, 80 P, baby, I'm in the answer sonum. Majors, we are breaking news, sir. Kumasi on light TV and sack and see Marsha for any material. They be free, my son, so I be piano. May fun come, and so ever by the summer, my crammer.